Qinisekisa ukuthi izinombolo zakho zesigubhu sikagesi ezikwivawusha yakho ziyafana nalezi ezisesigubhini sakho sikagesi. Faka izinombolo zevawusha yakho kanje. Faka izinombolo zakho ezingamashumi amabili esigubhini sakho sikagesi. Isigubhu sikagesi sizoveza lokhu. Amabhala lawa aseceleni kwesandleni sobunxele iwona aveza inetwork kwimitha lakho. Linda imizuzwana emihlanu. Phinda ufake izinombolo ezingamashumi amabili ezilandelayo. Isigubhu sikagesi sizoveza lokhu. Faka izinombolo zakho zokugcwalisa ugesi ezingamashumi amabili esigubhini sakho sikagesi. Ukunyuka nokwehla kwamabha e-signal asesandleni sakho sobunxele iwona atshengisa ukwamkeleka kwevawusha yakho. Inani likagesi ofakile lizobe selivela esikrinini sesigubhu sakho sikagesi.